urahawe ikaze muri uno mwanya kugira ngo usangire nanje ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi. Ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi gifise umutwe uvuga ngo mbega n'igiki wokora kugira ngo ushobore kuba umutunzi w'ibihe bidashira. Mbega n'igiki wokora kugira ngo ushobore kuba umutunzi w'ibihe bidashira. Dusenge. Mwami Yesu mutagabugingo, ni wewe ushobora byose kandi ni wewe ushobora kutugira nk'uko ugomba kandi tukabaho tunezerewe dufise ibyizigiro. Icyigwa tugiye kwiga kitubwira ati: mbega n'igiki twokora kugira ngo dushobore kuba abatunzi b'ibihe bidashira. Mwami duhishurire iki jambo ryawe rivuga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mbega n'igiki wokora mugenzi kugira ngo ushobore kuba umutunzi w'ibihe bidashira? Iyo turiko turavuga rino jambo umutunzi, hari amajambo menshi acaza mu mitwe yacu. Aburahamu, sekuruza w'abizera bose, yari umuntu Imana yari yarahezagije ubutunzi bwa hano ku inosi. Yari afise amasho, inka, intama, impene n'ibindi bikoko byinshi. Yari afise abakozi benshi kandi Imana yari yaramuhezagiye mu buryo budasanzwe. Mbere aha twovugana benshi muri Bibiliya, ariko kandi igihe Yesu yahura n'umusore w'umutunzi, iyumvire nawe, Yesu we yaciye amubwira ngo genda ushore ibyo ufise byose ubigaburire aboro, maze nuheza kubigaburira aboro uce uza unkurikire. Icigwa c'uyu munsi kivuga ngo: ni gute twoba abatunzi b'ibihe bidashira? Muri kahise k'igihugu cacu, Abarundi bo mu gihe ca kera basenga ibigirwamana, basenga ibintu by'ibintazi nk'ibindi bihugu byose byari butuye ku isi. Mbere hano mu gihugu cacu c'u Burundi hari agahengekerezo kubera yuko bobo batora umuntu, maze uyo muntu bakamugira umuhuza wabo n'Imana. Bari bizigiye yuko hari ikindi kintu kimukoresha atari we, kubera yuko mu kumusenga bamutuma ngo agende kubavugira ku Mana. Icyo bari babuze gusa, bari babuze experience no kumenya ukuntu babigenza. Yamara mu mahanga menshi adukikije hoho, byari bibi gusumbya byo mwa kino gihe cyacu, byo mwa kino gihugu cyacu. Abantu basenga ibuye, abantu basenga igiti, maze umuntu agafata nk'inkoko cyangwa inka akaba ari yasenga. Nibyo, bari bafise ubutunzi bwinshi bw'ubutare, bari bafise amasho, bari bafise imirima, ariko kandi bari mu nzira iberekeza mu guhona. Kubera yuko agakiza n'amahirwe y'ubutunzi bw'ibihe bidashira atabwo bari bafise, kubera yuko ibyo bari bafise byose, kubera yuko batari bwamenye Imana y'ukuri, bari abo gupfa. Nibyo, bari abo gupfa. Abisirayeli bobo, Abayuda bobo bari bafise amahigwe. Hariya muri kuvayo igice cya 12 hamwe n'igice cya 30, Abahebura igitabo cy'Abalewi hamwe n'igitabo cyo guharura no gusubira mu byagezwe, batwereka yuko bano Bayuda bobo, bano bana ba Aburahamu bobo mu buryo bw'umubiri bari bafise amahigwe adasanzwe, kubera yuko bobo bashobora gutanga ikimazi mu byo batunze kugira ngo bashobore kwemerwa n'Imana babarirwa ibyaha. Amaraso y'inzirakarengane, amaraso y'ikibazi kitagira agasembwa, mwagazi nta mutagira agasembwa, wategereza guseserwa amaraso kugira ngo bano bantu bakire, maze gutyo bakaba bagahabwa amahirwe yo kuzobaho ibihe bidashira ku isi. nta bundi butunzi twovuga buhoraho kubera yuko ufise amamiliyoni n'amamiliyoni maze bakakubwira ati turaguha amamiliyari n'amamiliyari ariko uzomara hi imyaka 10 ucupfa ntacho byo babikumariye uburuhiro turatunga tukagura za modoka hamwe n'ibindi ariko tugapfa bikaribwa n'abasigaye kwitwa umunyabyaha maze uburuhiro kazopfurufu guhe bidashira naho gira za makururane nta butunzi bw'ibihe bidashira wari kubufise abisirayeli bobo bari bafise amahigwe kubera yuko n'umukene wa nyarucari yari afise amahigwe yo kwiruka inyuma y'inyoni akirukanga yewe inyuma y'inyoni maze yamara kuyifata akagenda gutanga igitambo ciwe ibyaha byiwe bigafutwa bikibagiranwa akaboneka imbere y'Imana nk'utunganye agahabwa amahigwe yo kuzohabwa ubuzima budahera nibwo butunzi uyu munsi turiko turavuga yamara twebwe n'ayandi moko yose twarabo gupfa twarabo gucirirwa kwiteka ibyacu ntibizokongere kwibukwa ukundi amahigwe dufise abaheburayo igice c'icumi abaheburayo igice c'icumi umurongo wa gatatu gushika kane hamwe n'abikorosayi igice cya kabiri umurongo wa cumi n'indwi hari amajyambo adasanzwe hazatubwira ngo ibyo byari igitutu cy'ibyari bigiriye kuza Imana yari yashyizeho buno bwoko bw'abisirayeli kugira ngo butegure inzira yikirizwamo by'isi yose isezerano Imana yari yahaye Aburahamu yamubwiye ati Aburahamu raba ku ijuru reba ziriya nyenyeri ukuntu zingana ziharure Aburahamu aratangura araharura iya mbere araharura iya kabiri araharura iya gatatu Imana iramubwira ati harura araharura biramusoba ziramunanira maze Imana iramubwira ngo Aburahamu urubyaro rwawe niko ruzongana igitabo cy'itanguriro kirabitwereka neza urubyaro rwawe niko ruzongana Imana kandi yongera imujyana ku musenyi wo ku kiyaga iramubwira ati Aburahamu raba ujya musenyi wo ku kiyaga harura Aburahamu araharura urutete rwa mbere niba yarabishoboye Mani namubwira ngo ukunaniwe no guharura urabona ukuntu uyu musenyi wo ku kiyaga ungana niko n'urubyaro rwawe ruzongana Imana ibimubwira ibimusezeraniye ibicishije mu isezerano itabicishije mu buryo bw'umubiri ni kuvuga ngo Imana ntiyari kiramubwira abazomukomoka ko gusaba mu buryo bw'umubiri ariko kandi Imana yo yari kiramubwira n'abazomukomoka ko mu buryo bw'impemu rero hano mwakino gitabo cy'abaheburayi igice cy'icumi umurongo wa gatatu gushyika kane hamwe kandi n'abakorosayi igice cya kabiri umurongo waho wa cumi n'indwi hari amajambo adasanzwe avuga ngo ibi byose byo gutanga ibimazi ku Bisirayeli ibi byo gusesa amaraso y'ikimazi gitagira agasebwa ahubwo twabibonye biboneka ariya ni kuva igice cya cumi na kabiri byari igitutu c'ikimazi gikuru cyari kigiye kuza hano mu Baheburayi igice cy'icumi umurongo wa gatanu herekana neza yuko ikimazi cya orojinari hategereza gutanga amaraso y'inzirakarengane y'umubiri w'umuntu kugira ngo abantu bakire none bibiliya yerekana gute mwari no somo ivuga yuko kubera yuko abisirayeli kiramwaka kiruko bacumuye byabasaba gusesa amaraso y'inzirakarengane ariko kandi hari hakwiye gupfa ikimazi cya orojinare kigaseswa amaraso rimwe gusa kugira ngo abizera bose baze bahabwe ubugingo budashira iki kimazi cyategereza kumanikwa hejuru kugira ngo niyamara kumanikwa hejuru aze yikwegere ko bose abatuye ku isi bose niko byagenze igihe umwami wacu Yesu Kristo yaramaze gupfa akamanikwa hejuru hariya mu bahebu hariya muri Yohani gice cya gatatu umurongo waho wa 15 gushikana 17 havuga ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko n'umwana w'umuntu bimubereye yuko yarakwiriye kumanikwa kugira ngo abamwizera bose ntibaze baferubi ariko baze bahabwa ubugingo budashira kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazaferubi ariko azahabwe ubugingo budashira abarundi barayamaze ngo atagapfuye ntagakira niko abarundi bavuze ngo atagapfuye ntagakira hari hakenewe ikintu cy'agaciro hari hakenewe umutahe ukomeye kugira ngo njewe nawe dushobore kwitwa abatunzi b'ibihe bidashira umutahe ukomeye wategerezwa guseswa ni Yesu Kristo Yohani gice cya 19 umurongo wa 29 gushika 33 uyu Yesu yarapfuye apfa urupfu rubi urupfu rw'agashinyaguro urupfu rwatumye haba za nyamugigima urupfu rwatumye ibintu byahora bikogwa bidakogwa bituma abantu bose batuye ku isi bagira ubwoba ku buryo hari no mu minsi ya Pasika Pasika ntibayikora nk'uko byari bimenyerewe nyamara ntibabikoze uko gusa ahubwo byari byavuye kukubera ikimazi cyahora gitanga uhereye kera gisigura ibya Pasika cyari gihejeje gutangwa rimwe gusa ubutazosubira gutangwa ukundi mugenzi Yesu yarapfuye nk'umukuru w'ibimazi byose byatangwa guhera kera ubu twese ntabwo byibikibereye yuko tugitanga ibimazi kubera yuko abisirayeli bobo batanga ibikoko bigene tubona ariko bina bikoko ntibyashobora gukuraho icyaha definitivema ibi bihe bidashira ariko Yesu Kristo wewe yarakuyeho ibyaha ibihe bidashira abantu bose bamwizera bafise ubugingo buhoraho hariya mu Paulo mucete yandikiye abikorinto igitabo ciwe ca mbere icete ciwe ca mbere yandikiye abikorinto igice ca gatanu umurongo w'indwi abandikira yuko kino kimazi catanzwe kugira ngo abantu dukugwe mu byaha ntidusubire kwitwa abanyabyaha ukundi kandi tutitwa abanyabyaha tuzoca duhabwa ubutunzi bukomeye nabwo ni kubaho ibihe bidashira iri ni ryo sezerano rikomeye ry'Imana niho hari ibyizigiro bikomeye Yesu mu kurangiza amajambo yiwe igihe yari yazutse yagarutse kandi kubyibutsa abigishwa biwe hariya muri Yohana hariya muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 19 gushikana 20 arababwira ati genda mwamamaze ibyo nababwiye byose yamara yarafise irindi sezerano ridashira hariya muri Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo wa mbere arababwira ati poza ntimuhagarike imitima yanyu ntimutinye naho mukiri kwinosi naho tukiri kwinosi aho imbere akari imbere karahinda imbere hariho ibintu byiza cyane kubera yuko ngiye mu ijuru kwa data kubategurira aho muzoba nzogaruka vyento vuba kubajana kugira ngo aho ndi namwe abariho muba maze mubane nanje ibihe bidashira takwidoga takurira irindi ryo sezerano dufise rikomeye iya niyo mahigwe akomeye dufise nibyo byizigiro mugenzi dufise ridasanzwe kubera yuko abizeye bose bategereza kuzohabwa igihugu gihora ricaba ibihe bidashira, bategereza kuzohabwa ubugingo budashira. Haratanzwe umutahe ukomeye, hategereza gutakara ikintu gikomeye kugira ngo jewe nawe dukire, kugira ngo dushobore guhabwa ubutunzi bw'ibihe bidashira. Ubutunzi bw'ibihe bidashira tuvuga ngaha ni gukugwa muri uno muruho wa hano ku inosi, maze tukerekezwa mu bwami bw'Imana mu ijuru mugenze, mu gihugu cy'ibyiza, aho abakirirwe bazoba bahashikanye no kwizera. Amahirwe dufise nuko abizera Yesu Kristo bose, haba abayuda n'abanyamahanga, twese tuzoshika muri ubu bwami buhoraho. Ayandi mahirwe dufise nuko icyaha kitazokwamaho, ni kuvuga ngo tuvuze icyaha kizokwamaho ni kuvuga ibibi byose bizokugwaho, urupfu, ugutaka n'uburibwe byose iki gihe bizoba byarangiye. Ibi byose kugira ngo Yesu abishike ko mugenzi, nuko uyu munsi uhamagarirwa kuva mu byaha, kubera yuko icyaha ntigizokwamaho. Yesu Kristo bagiye kuza kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacyo. Umunyabyaha yanse kubireka, niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe. Yamara abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora n'icyaha ibihe bidashira, niho mu gihugu cy'ibyiza, aho abakirirwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, wakira ijambo ry'Imana. Dusenge. Uhoraho mwami mutanga bugingo, wewe ushobora byose kandi utegeka bikaba, mwami ndakwinginze ngo tegeka rino ijambo rigire ikimazi mu mitima y'uyu mwene data ari kubyumva hamwe n'umutima wanjye. Rema gushasha imitima yacu imbere yuko uhejeje kudukiza indwara n'uburibwe bwo mu mutwe n'ibibazo dufise by'inosi. Duhe gutahura aya majambo y'ibyizigiro, kandi uduhe kukwizera, uduhe kukugira nyambere no guharanira kuzoshika mwa bino byiza no kwa buno butunzi bw'ibihe bidashira, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mugenzi, mu gihe wumviriza aya majambo adasanzwe, birakwiye yuko utayigumiza ko. Nicyo gituma nk'umusabyi w'Uhoraho uyu munsi ndaguhamagarira gukora partage hano hepfo, kugira ngo buno butumwa ushobore kubushikana no kuri bagenzi bawe. Ushobora kandi gukanda hano mwa buno buryo ukagira jembe, kugira ngo ushobore kwerekana yuko wafashijwe n'ikiganiro. Hano hagati hariho akumba ka komantere, ushobora kugakorako kugira ngo ushobore kubaza ikibazo, gutanga umutwaro cyane no kuvuga icyo kindi cyose ubona kibereye, kugira ngo ubutumwa bushobore gushika kuri uwo wese, kugira ngo abantu bose bakizwe. Intumbero y'Imana ni iyi, nuko abantu bose dukizwa tukazora ngo ubwami bw'Imana. Ikindi nacyo, kugira ngo uzoshobore kuronka ikindi kiganiro gikurikira, ugenda hariya kuri page, ku izina rya page hejuru, kugira ngo ushobore gukora ije. Ariko kandi hano hejuru barakwereka ukore abone, kugira ngo ushobore kuzocuroga ikindi kiganiro kizokurikira mu minsi za vuba. Yesu akugirire neza, aguhe umugisha, kandi aguhe kukwizera, kandi ushobora gukoresha n'uburyo bwa etoile kugira ngo ugire icyo uterereye muno murimo dukorera Yesu. Yesu akuha umugisha mugenzi, kandi ugire ibihe byiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.